Ibrahim sa bunya toko toko oti balika shina demtwe. Wawa no wien takawa. Oh tiens du coup. Bilai. Ibrahim sa bunya toko toko imolara ma toko toko oti balika shina demtwe na bilai. Alhamdulillah rabbil alamin ko mewa musoron wolon vla dukele ngono mokote boli taw dukono ko musoron wolon vla dukele ngono boli e dukono chokoro ba muso nanin tigi mokoto sriko sirito mine ko o eko go yori fola sira flana fru flana fru sira sabana fru sabana of sira nan nan fru ya famawa mokote ciao hey ame chen fo nyogo yana bigoi Noko karamogo be mune nofe malikola Alimami ume mune nofe malikola Ankuti Muhammad sallahu alayhi wa salim Muhammadu ni magangau Uka kele kusorola mufe Uka ataka dine di nyefo Muhammadu dun chira alafe Muhammadu ye fangasoro Kamakambla Muhammadu kele nga